kusira vamwe chivai tiende kumusha shungu iwe shungu dzangu guru nongo tambura naro amugone kusira vamwe chivai tiende kumusha shungu 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 iwe uyu ndakamutungire mwana uyu ndikamunyorere tsamba kuiwe wakazotsvagwa nani.
Come to me, mana. Uyu ndikamunyorere tsamba. 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 Uyu ndikamunyorere t